Tell it to Gabriel. Tino. Where am I going? Come on. Nairobi. Weka mikono juu nione, show me eyes. Paka kwa dunia. Weka mikono nione. Watu wote, tumuka go.